tatoshe kubana biruta byose imana nayikaruka imanzi
ese kugiye kwigendera ukabunsize njyenyine nk'ababana b'incuke ngabafashwa nande
rubanda niba tatoshe kubana biruta byose Tindika, 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 tindika.